Tingwe alio mwana Weka titata Weka timama
Cheers! Kampum no mwana kazinda na ina changamba
Amazina ni wanyo tachon bila shira People power!
Power power!
Power power!
People power!
Saba.